Kulandzela kutsi ke umhlaba uhlasele ngumkhuhlane we-COVID-19 eminyakeni lophelile. Lokubanga kutsi ke emabandla lapha evenle kangwane angakhoni kubona into kwenkonzo yaphasika. Leyonyaka kuyabonakala kutsi emabandla atabana awe mathuba kutsi ayekhona ke emasontweni kuyakhonda yena ke uNkulunkulu. Ngato ke tikhatsi ke taphasika. Umholi welibandla le Divine Healing Ministries uBishop Dr. Nash ucela abazalwane kutsi balandzele yonke ke imithetho yahulumende basakhonda khona ke emabandleni.
Inkonzo njengoba siyakulungiselela bazalwane kunane COVID-19 asiyenele precaution sivile sikuthi umlinzelo sihlanganene 2.5 hours lasawuhlangana khona bese siyahamba sibuyela ke emakhaya umthandazo wethu ukuthi bazalwane njengemakholwa le COVID-19 singabe super spread sine bazalwane instead ngoba sikholela ukuthi uNkulunkulu longanqoba lento fanele sihlangane sithandaze siyabonga nje uhulumende kusinika nalithuba lokuthi mize sihlangane bese lesukhalela kakhulu ukuhlangana
esiyeva shonga betembili bahlongota ukuthi singahlisiba naye i-third wave ingabe isikhalo esingasindiswa makholo ekutheni kuncotshwe yona le third wave ngawasiphi shonga
ukuthi lokuthi umthandazo bese sigcina bonke labasho betembili kodwa kakhulu sikhali sabazalwane umthandazo babe ngishumala lapha ngasenze chapter 12 libandla lathandaza sashinja simo wangabulawa phela
uMbishop Dr. Nash ongeke bese khuthatha bona ke bazalwane nawo onke ke emaswati kuthi ahambile embili ka balisele wona ke umjovo wegoma angawugcekile umjovo ngoba ke uthe ukulekelela sona ke sive semaswati na uhulumende ke ufisela emaswati ke lokuhle
ngabe ngimjovo ungathini wena shonga
nemjovo ngiyoshova nje usakhuluma wena ulese ngujo ngiyoshova nje kulamalanga fika umjovo bazalwane asijoveni Shekela nje masitore dine. Yabona. Kude ulumendo ngalanda umjova tobulala abantu. Ngeke yendeke lonto le.
Sive semaswati solo siyakhuthathwa ke ukuthi sihlale njalo ke sithi caphelele kude ke sta ugoma kwanza kwemkhuhlane we-COVID-19. Etindzabeni ngingikelikhalo singisembabane ngibilandza abathemsakado i-channel yemaswati.